kwani ndio wanasimamisha wanaanza kusikia hapa sasa hapa ndio wamekuja kuweka road block ndio wamekuja kuweka road block hapa sasa
ndio wamefungia na hiyo
na si sasa si jamu si itakuwa kubwa sana hapa ana kwa kila gari sasa gari hazitapita hapa tena. Mm-hmm.